kua puta ngā whakamārama mo te pōtitanga whānui e pāna ki te whakamana I te hoko me te kai I te taruraohia. Mena ka whakai mai a Aotearoa ki te momi noa I te taruraohia, ka whakaturehia kia rua te kau te pakeke o te tangata e ahai ai ia te hoko. Ka tāpuitia te rahi o ngā tupu ka taia te whakatipu ki te kāinga, e kore ahai te pānui atu I te taruraohia, ka āraitia ngā wāhi e taia te momi, ka whakahaerehia e tahi kaupapa whakaako I te marea ki ngā mātauranga katoa o te taru nei.
One of the objectives of legalisation would be that we're trying to get rid of the criminal elements and the black market to it. The choice that New Zealand voters will have is the status quo a better way of controlling what is a harmful substance, or is legalisation and allowing open and transparent regulation control a better way?
E ai ki te kāwanatanga ko te tumanako ka whakai mai te pātina hinara ki ngā hiahia a te motu, hei te wā o te kōwhiringa pōti a te rātou, tūwai tēnei wiwinga whānui.